Wadhi nyime yudo weche manyien mago mag dier odiechieng' gin weche mago muya achiel kachiel e mesawa mano mar kawo weche manyien. E weche mamoko en ni piny owacho mamalo onge kod paro mano mar donjruok e somo mago mag nyithindo matindo kata nyithi nursery. Kaluwore kod jatend migao mochung' ne chenro go mag somo Ezekiel Machogu, ne oluwo ni piny owacho mano mamalo luwo chike mago ma thurka kendo ok giikore mano mar loko chik moro amora.
Na ulia wazazi,
Mathers ECD as set out in Schedule 4 is a function of the county government. Employment of ECD teachers, infrastructure, that is the responsibility of our county government as given by the Constitution of Kenya. As yes, education sitaingiria hiyo, Mheshimiwa Gavana, ile tunauliza na mnajua ECD si unapata iko katika existing primary schools, siko katika kule primary schools wanatumia staff. If our parents cannot be able to afford at this time that they have open school the new uniform, mtoto ataendelea kutumia ile uniform ya zamani ya grade 6 mpaka wakati ambaye Musashi atakuwa tayari kupata uniform mpya.